Jesu lo beka hambela imiti ngemiti. Ngiyacabanga ukuthi nalamuhla kube beka khona physically abonwa ngeliso lenyama. Kunelikhaya lengabe ulithagethile lamhla la athi usayawungenisa gakho njengalokhu asho ayawungenisa kazakewu. Ngiyakholwa ukuthi ngamunye ngamunye wethu siyatsinga kuhanjelwa ngJesu. Kwangathi lamhla nawe emehlo aJesu bekangaba lala ukhona khona nawe Jesu akuhambele ngendlela lespecial. Akube lithumo kuye uNkulunkulu umsindisi wethu. Ngekusipha lithuba kuthi singahlanganyela kunaleli tafula lesingwa lesiphilako lesilivi lakhe uNkulunkulu singwa sakavuka udle. Lamhla sisithola encwadini ya Ezra sahluko 4 sifunde verse 1 na 2. Tathi kube titha tebaka Juda nebaka Benjamini tive kuthi labantu labe bathunjiwe bese balakha kabusha lithempeli lasimakathi enkulunkulu wemaIsrayeli teda kuZerubhabheli nakubaholi bemindeni tafike tathi sicela kunisita kulokwakha ngobe njengani nathi sifuna lo nkulunkulu wenu sine besolo sinikela kuye kusukela ngesikhathi saEsahadon inkosi yaseAsiriya lowasiletha lapha unakisise labantu bebathunjiwe labantu bebangekho kahle emoyeni bebangekho kahle emnothweni nebudlelwane babo bebungasibo lobuhle labantu besingasho ukuthi bebawile bebakhashane naNkulunkulu nemnotho wabo bewulimele nelithempeli labo belilimele kepha uma bavuka baya ukwakha kabusha lithembele uma bathola imvuselelo babuyela endzaweni yabo empilweni yakamoya uma babuyela kabusha emnothweni wabo yini leyavela akuvelanga labe bahalalisa kepha kwabonakala netitha ngaze ngawukhumbula umlilo lowabaswa ngiPaula beva emakhada sebaphumile kulenhlupheko yaselwandle wathi uyabasa Paula kwachamuka inyoka sinjalo sitha nebakithi simanga lesukuthi ngesikhathi usukumela kulungisa impilo yakho ngesikhathi usukumela kwenta tindo letinhle la emhlabeni netinyoka tiyabonakala netitha tiyavumbuka letitha la kubhaliwe ukuthi bekutitha tebaka Juda nebaka Benjamini nguloyo egameni lakhe unetitha letibhekene naye ligama lakho lalibitwa khona linetitha dalo letitha libhayibheli lithi tathi sicela kunibambisa sicela kunisida kepha khumbula inhloso yabo bekungasiko ukuthi kube kuhle kepha inhloso yabo bekukuvula tikhala bekukubangela ukuthi bahambe behluleke uma unganaka sitha uyawugcina ungakendi lutho kwangathi ekuhambeni kwakho bewungadi nje kumbe bewuke wawa ekukholweni mawuthi uyavuka kukhona labatawuthi wo nango futhi sewulandze nako sewusethi kwemasu akhe mangabe uke wawa ebudlelwaneni nalabanye bantu mase ubusukumela babese bakubuka ngalamanye mehlo labanye bantu mangabe uke wawa emnothweni mase uvuka baya ukubita ngato tonke tintfo futhi basho nekusho ukuthi kukhona lese udila ngako awu nebakithi bathi mababuyele endzaweni bathi uma tintfo batilungisa netitha tabonakala kwangathi uNkulunkulu angakusida ungagcini ulwa yenyama nengadi imbi ukhumbule ukuthi iyawuhlala kuyimbi yakamoya. Nkulunkulu wekuthula akakulondolode emoyeni wakho. Kuze kuthi ungagivaphi ngesikhathi titha tibonakala ngoba uyawube sewulahle impumelelo yakho wayinika titha. Chubeka kakhulu kunakuqala, uNkulunkulu unawe njalo. Amen.